Pato. Allahur Abu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anainu ibadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahur Abu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Assalamu alaikum.